izi company yitwa reliable means company cyangwa se RIC limited izwi mu gutanga amahugurwa ku ikoranabuhanga mu gihugu ushatse kunyura ku rubuga rwabo ni wa eshatu akadomo training akadomo rw